party, kube mnandi. Ugcwele ingane esithanda ubumnandi nangama chance ave ku right. Bathi aslan esibhenga ubusuku bonke ayisuke party, kube mnandi. Ugcwele ingane esithanda ubumnandi nangama chance ave ku right. Bathi aslan esibhenga ubusuku bonke.
Yes, man.